makon sana kada
mai sala wallahi wa
aka gane shi kai
don da ba shan taruwa Allah kare mu duk
sai na kuka
Amen.